Ai rā nei, kua tau te ake koutou, kei hea ke hoki te tiriti tūturu I Waitohua nei. Kia mau mai koutou I kona, nā te mea, kei te wāhi e takoto nei te tiriti o Waitangi, Eruera Rerekura e tatari mai ana. Eru.
Kā tika tau e oa, ai kei mua iau e takoto mai ana ko te pūrongo tūturu. Ko tairau waru te kau ngā tau. Te awa nei, e awa tanga tangotango ki kōnei, e aa, e tiaki I te tiriti o Waitangi, kia ora tonu a ia, mō ngā waka tupuranga ke te eke tonu mai nei. A akoa I aine te te tiriti I Waitangi, I te tau ko tae mano wa borirau wa te kau, I taima ia ki kōnei ki te whanganui atara, I te rua te kau mā iwa o painga whāwhā. O tino, te mō I o te nuinga o te āpuri o te whanganui atara, kia wa kōrero one e, te awa nei e rā e tōu ai a te kotaitanga ki Waengai te iwi Māori me te iwi Pākehā me ngā tangatanga katoa ko tai tai mai ki te pāka o Waitangi.
Tau nei, te ata nei.
Mā te punga e waka kā ai te wanaungatanga I Waengai I a tarana ki Wānui me te kauni ira o Pōneke. Kia oia, ngā tai ai te waka. Engari mō tēnei tangata e toru ngā take mōna e waka nui I te rā o Waitangi.
Ko te rā o Waitangi, koina. Ko tēnei te rā wānau o Uncle Bob, Bob Marley, nera. Ko te kaupapa tua toru, ko tēnei te rā wānau o Tōku Māma.
Te āua nei e wairua pai a kōnei. Koina te tōu, kei te witi mai a Tamanui te rā, I runga I te anamata o te Whanganui ātara.
Always feel good vibes, Waitangi Day, yep. Love the vibes, lots of people. Yeah, nah, good fun.
Mō Taranaki Wānui, koenei te wā ki anga wakamua a ki te wai I tō rātou tino rangatiretanga. Scotty.
Kia ora Eru, mihi ana ki a koe e hoa, tēnā koe I o mahinui te rā nei.